Jamais, é, tia. Huyo hata ni kama ana kio.
Thank you.